ndiwo zama kwambili moti kulafika baba anafa kwa 3 days arafa joncho anabezi kunorana kuranyanja na kwa 3 days ali basibanyanja uruko mini wanaruka na muntu andi bible nde araruka yonchicha wezo na kuti pamena na zamba nchiro yawe yodokotara mbili yawe mineyo koma saramba joncho wezo na kuti araruka basibanyanja anavala mwinjiro mtanda bible na mulondo kubezo no raruka yonchija kubezo na kuti ana uzoruza kadu kuti uzathandizana ndiwe weyo kuyamba nchire mene iyi uzathandiza mango ntenda anga kule bajani zina zocheledwa akajani zino yichose chime yichovura mwantu iwe zisa yito yoyanja mankhwala mene wawa ndiwe wo watabwera kunoku anareuza uweka yupira kuti ukabira tingane kuti kuchikwawe mina na sankira nchira uta akagwire ndobezo na tu mine kujako anata kupempa na kuti pesi ndatuka kwa nisari ndagogo okalamba amene ali pakomo monga kuno muzwa mneno nde ataya pempa chonchi chana na uta ife ndi zimu wate kodi mwali pempa koma likagwira nchiro kuti likagwira nchiro kune mwane nako mazimu atu mafuwa kagwira nchiro chikwawo ndeno chipacho pempa kwawo anata kwavomereza ndikubwera uzagwira nchiro kuti uzagwira nchiro kuno muzimu aji patsunga mwachenga muno nde aramba yonjo anamba dokoza nchiro yawo imagwira kumagwira mathandiza anthu monga mabala akuluakulu kuika zocheledwazi zinazi nchiro munthu otiisa amapeza nchiro amatha kuipeza mosavuta komaso munthu ngati iweyo ukonoti business anga si kuyenda kubwera kunoku zinthu zimarani zimayenda malingana ona kuti kunoku sikophera kunoku amagwisira ntchito mapemphere akapemphera munthu uja akamuuza zotsara pammabwera ine aka mena kumphepo apenda mupende munthuyo ngati ali ndi zina zoyenera kuti akalinga mankhwala awo sakatha kugwisa ntchito omuyenerera amamuuza onawo kuti uyambe wasamba kaye tikukonze tikakukonza nde pali madongo sawo amene amadziwa inake ndine mwana singati urani kudziwa ndeno akatero amapeza onawo kuti munthu uja mankoza akanthandiza yonchija ukozimalaye ndadi mosakuta koma panopa sakhwimirani saphiraso ayi amangogwisa ntchiro mapemphero ndikumuze munthu onoti azikatani azikagwira ntchiro uzikapemphera komaso pamene mukagwira ntchito yanu ukamapita business muzikitizikuza pemphero pafauti tizipeze ndambuye mulungu amene amatani amakhalapo nde akagwisa ntchito zimene zijazo zimakapezeka onawo kuti zinthu zijazo kuyenda ndeno amamuuza onawo kuti mankhwala athuwa mowayi odyayi ya zina ndi zina monga zoyendendazi mukakachipese mukatero thandizo lanu mulipeza mume mungatani mungathe kulipeza ndeno mukakachira zinthu mofunda mubwere muzatiuze timakusinthirani kuzambiraso bizinesi kumasuri munthu amapenga ayi kupenga munthu sikukhalapo amatengaso mankhwala jiwambiraso mkhangati ambiraso foundation 1 kuti agwire ntchito ija koma mankhwala wasinkhanisa ndeno zina ndi zinazo matenda akuluakulu akakhori matenda onda akuluakulu zimakhozo nawo kuti munthu ngati wacheledwa zinthu zijamaziyosa ndithu nkukhala munthu ucha bwinobwino kuchira bwinobwino panda sokunena lilonse kaya munthu asowa ntchito munthu ntchito ija amayipeza kaya usowa banja banja ija munthu amalipeza kaya ndishani zina ndi zina ndithu zambiri moti ndinesi ngathe kulongosola koma inakewo munakapeza anakatha kulongosola
ma tingaloti malamulo awo akamapasa anthu ena samona ndovuta
malamulo awo achisankho chimene amapasidwa akakonoti kumene kuchako akonoti aphonyesa amathako awonekera njira ina amatha kutsalira nkoyenda zinthu zawo moti anthu ayi amagali moto akugula matraki anthu akugula monga ukangotenga mwina mwezi uno kapena kufika mwezi wa manga zitsarire zinkhuza zimakuchitira bwino bwera mwana wake utatani utalongosole zimene angakuuze
muli nkhope ya yohani ine kwauza mayi a yohani tiwa atune sindikuwaona uti kuwaona yekha mikango njovu kambuku mbawala mikodzi imene yoika makodzere niwe muzika kumbaimere ufauko mikodzi ya ng'ombe ayi ndeti manyamuka kuno timapita kwasungu mowa musamwe fodya musasuti Ngati kudali kulakwa kuti mwina wangu lakwa satana umuze mbera. Ama asia ndi kukhala ndi chikhulupiriro chuma yeno mapira patsogolo. Koma akatenga katunduyo akakachita chiwerewere akakama mwa akasula foja. Ayi komanso pano sipachitika zachinyengo. Zimene tampatsazi apeza nyamaranga ukoko. Ndi amuza kuti ngori pasandirama mwakuti tiupatsiraniza kuti kuti mukalemere.
Zimakhala zofanana banji kuti kuli chalichi mmapanga za mizimu ndi za mitengo.
Munapatula zonsezi kuti zikhalire mwa moyo za moyo pasi pano. Tikupempha kuti munthu amene andipatsa mankhalayi ndi wochimwa mukhulukire machimo ake. Inenso ndikumwana ndikudwala ndine munthu anandina umudzaona zizindikiro zosiyana-siyana. Ana sadzamvera makolo, makolo sadzamvera ana. Mitundu ndi mitundu idzawukirana. Sitikuwukirana kodi apapa.
Malipoti akusonyeza kuti mbi anthu ochuluka kumakhala kuthandizidwa kwa Ayaya ndipo ena mwa iwo ndi anthu odziwika ndithu. Kubwera kwa masamba mchezo kapena kuti social media anthu ena amapezera pomwayi ndi kumafalisa nkhani zabodza zomwe zina mwa izo zimatha kuononga mbiri ya munthu komanso kuyika munthu mmavuto. Mpaka pomwe ndidzabwerenso ndi programu ina ya Times Investigation pano pa wireless ya kanema ya Times dzina langa ndi Thomas Kashere.
Wow! Do you know why I'm so happy? Just won Lotto. I'm now